Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Uthi uphithanelwe ikhanda wesilisa wasemtubatubo emva kwesehlo ke esithe samehlela la bhadame khona ke umfowabo omncane kanye nomkakhe bese egumbini lakhe beyitika ngocansi. Sanibonani, nginibingelele, ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi ilani kula khona le video. Uma ngokuqala usijona leli khasi wamulekile igama lami uSibonga Konke wakwaNtwande. Uma uthanda ke ungangibiza intatheli kaYouTube. Uthi akazi nokuthi enze njani wesilisa wasemtubatubo ogama lakhe ke kungusifiso ogumete oneminyaka engu-58 emva kwesehlo esithe amehlela. Uthi ke selokhu azala kwaze ayibona into enje. Uthi namanje kuvele kube ngathi kuhlukana isisu phakathi mayicabanga ngale ndaba njengoba ke lesithombe asifuni ukudlula emqondweni wakhe. Lokhu ke esibone njalo isithombe somfowabo kanye nomkakhe benqunu engqondweni. Kanti ke uthi lo wesilisa wasemtubatuba uthe ebuya emsebenzini ngehora leshumi kusihlwa wase ke ebabhadama khona ke egumbini lakhe lokulala bebhizi bezijabulisa bona bobabili. Uthi ke uvele wahluleka nokuzibamba wakhetha ke ukuthi akhwele adilike kumkakhe ngenduku. Kanti ke ngebhadi wavele waphunyuka umfowabo engakamenzi lutho waphuma ngewindi wabaleka. Uthi ke beumndeni bazamile ukuhlala phansi belikhulume lo daba kodwa ke bangaphuma naso isisombululo. Kanti ke ukubuhlungu kakhulu uthi amthanda kakhulu umkakhe futhi ke akazi ukuthi uzomenze njani. Njengoba ke lo umkakhe umuntu othisha kwesinye sesikole uyasho ukuthi ubudlelwane bamfowabo kanye nomkakhe bukhona njengoba ke umfowabo omncane ujwayele ukushayela imonto zankosikazi wakhe. Kodwa ke uthi ubengakaze akucabanga ukuthi ngelinye ilanga kuyokwenzeka into ekanje. Uthi emayilifaka lo daba emndenini kuthiwa ke waphika wama ngomhlane unkosikazi wakhe wathi cha yena into eyenza ukuthi ke ezegcine elale nalo ukuthi ke kulomlisa thizeni induku ke ibisingavuki kuphele ke iminyaka ewu-15 ingavuki induku. Uthi ke isona isizathu esenza ukuthi ke egcine enze lokhu akwenzile. Uthi ke yena uzoqhubeka ke lo daba lidlulisele enduneni ufuna ukuthi konke okuzokwenzeka ekwazi. Futhi ke uthi ke umfowabo omncane akazi ukuthi uzombhekela ubani abazodibana khona uthi akazi nokuthi ke kuzokwenzakalani. Kanti ke ngokubika kweselezo uthe mayibuzwa lo mfowabo omncane waphika wama ngenhla wathi cha ubhuti wakhe umdala ke usangana ngekhanda konke ade kusho into nje yena angeke azoyenza futhi ke akayazi. Kodwa ke ngokubika kwalo owehlelwe isigameko uthi ke mfowabo selokhu kwenzeka lesigameko akaphindanga wabuye ekhaya futhi ke akazi ukuthi la azombona khona kuzokwenzakalani. Kanti ke mazwi donation la ngifuna ukuzwa khona lapho i-comment section ukuthi ke kuwena wehlelo isenzo esikanje ungenze njani. Kanti ke azivele siqede le ndaba khona lapha kwi-comment section. Ucabanga ukuthi ke lento eyenziwe ilomfo noma ubhuti walomlisa inhle noma iyabheda? Uzosho ukuthi ke mayinhle inhle ngani mayibheda futhi ke ibheda ngani ukuthi ke ungalala nomakoti ekabhuti wakho asebeshade ke iminyaka engaphezulu kwa-22 beshadile wena ke bese uzokwenza leyo nto. Kanti ke mina njengentatheli ka-YouTube fethu sengiphuma kanje ngithi ke le ndaba azivele siyiqede khona lapha kwi-comment section. Asiphinde futhi ke sibambane evidweni elandelayo ngaso futhi ke isikhathi esifanayo.